Anaweza kutubadilikia
yaani, wana njaa au la, au wanyama mpaka wanakufa.
Thank you.